ke tla go simola ka go leboga bo tle ba etedi pele ba tom kraga ba tlile pele gane ba tla re ke ba leboga ke bua ke ba ka nye tse ba bangwe ka gore ba etedi pele ba tom kraga botlhe le ntetseng sentle go bua nna ke le moshosho botlhe ba irile tiro tse di molemo baeteledipele botlhe ba tomkraga ba kopane le dikgwetlho tse ne di ka kgoba ope gape marapo mme ka ntateng ya go noga le go kitlana ga phati ya ka tomkraga baeteledipele ba rona ne ba nonoga yaka le nna ne ba nnonotsha ga ke kopana le kgwetlho tse ntse e kopane le tsone ga tsena tautona seretse kgama ian kgama lieutenant general doctor re motlhophile re moeme nokeng nnyaa di bue sentle motho o ke ne ke moeme nokeng ga e le motom ke bua ga e le motom kraga re tshwanetse go molebogela tiro tsa gagwe ngwana wa modimo a lebaganwa ke the worst economic recession mme nna a nonoga morwa kgama a ema sentle a bua sentle a busa ka nonogo ya go engwa nokeng ke phati ya ga tom kraga mme ebile ga go batla gore ke tla ke ne ke le teng gongwe nno o seo 2011 ne go na le strike sa di-mass strike go sena go letlolobedile puso gore ba ka ikgolaganya le makgotla babereki ra go tlhagotlhana le badila puso re le puso tautona kgama a tsepama a nonoga lehatshe la ikepela la itsetsepela ka ke monokeng ya phati ya ga tom kraga go ne go le thata ke batla go moleboga gompieno he was my president and he'll always have been my president iskane re la akanya gore ga bana ba motho ba sa utlwane kana ba sa dumalane ba go tshwana re ntse le moreditse ga ba lemogigana a ikopa maitshwarelo le re nna ke rapela modimo nako nngwe re tla kopana maitshwarelo mme le ena a itetle motho wa modimo a itetle gore a gakologele gore tota nna a le se nna a le sone ka phati ya ga tom kraga ke seka re kile ra 'irang diphoso ope akanya gore ka re a tswa mo go yone a go nonoga go gaisa a na a le mo go yone ga e kae ke tlile go latola seo ke le moshoshou ka gompieko ke tautona wa phati ya ga tom kraga le ya lehatshe ke nonogile ka ke monokeng ya phati ya ga tom kraga